sala matwaya byinshi hewe mbari bake bakubwa bawe kugira ndi kubabareze
nabareze
abana bambara amajipageni no amaboka
nshari se kunzi ko ubukira busanzwe tanda kubesha namunwa muremure ubwece utagira wagiraga byo byo byamwe he
ico nazize no kubesha abana biwawe ehe ipaka zigera uri kuranyu hamwe yunamye ningindano yewe
tumana abana nafyaye
biwawe wewe hako byara ntangaza
ubu tukana gutorera abana banje kuri libarabara nibo bakobwa ba mbere beza bambara rupaso munzi wanje imini badikeneye ko ibikwembe
urazora baneza yuko bataguhenda
nabuze byo mbarira hauza kumbesha uranuburiye
jewe mu buzima ntacho nokubesha kuze ka cyo nyungura nibi ndabigiye kubera umugenzi abana biwawe ni nkabi wanje iyo mpamvu nagushikiriye ugende kubahanira nataruko bazo kutagira karambara Indazibitwarire ucuzibona hagi
nako twarwa intambike yo ntiwoyitwara wowe nyene isema ry'umugore reka mbere ndakubwire nabi nyakumye ni bana hewe aha wabuze ibyo utegemba abana biwawe aha bacira icyo bonya gucika amaguru wabuze abandi wabwira ko abana baba baba baginda bambaye ubusa
nta kibazo mbabareye
uragahenera umugina
ndabipfuze sinari ndabi
uranteye umwaka waya masaha
urakoze
gakorwa mu maso
nta kibazo
Bere ngiye no kwirira udusome bagiye no kudusuma.
Sawa umviriza. Urenga ibyo mvuze tujya no mpe kwizosombe. Kuko je neko ndahanura busa kana bigize sinabiri.
Inga nze kugutako ibihiye nundi biba bimoze. Hari imyaka 10 na wewe. Inga tugere ndaguhe. Ndazi ko ntacyo no kwima. Mugabo bumwe wawe upunguze. Uzabunantira
n'umwapa. Yo jere nari mugupfa. Ni kumbuka ni kimane ya ndembe ehe jewe yo mana we reka nagerige nka kuyumvira ngacha nibuka kwa kuno na we kereke cyoze numva eba no biraze ko Hey, Kajenda Bukona, love, Piri. You wanna, Nami Man, you think of Gambo, Yoko Awe, Mugore, what I would like to know, Mugore, Shakima.
Is it a guy? Is it Damon is a baby? Remember, was another man about
it. When you call out,
I don't call you, I'm shady. What's a good gift of Kimani?
Mamma, quit it out.
It's
in
Mama,
Only your co-woke.
Mamma,
I could almost be a
more. Mamma,
your co-woke. What of course, in Gelgo, I said, even if you want more Jim, I don't
know.
Then you tap on
him, my mamma,
you
Mama, the girl who was your leader.
You must have a good motive, my heart.
I'm going to go to the house.
Yeah, then we get to the car.